hiyo rhythm unaweza cheza two songs. Haya, that's the Anita. Tuende kwa Amina. Tuende the other song. Hiyo ni Amina, then Umau Kituu. Sasa hiyo ingine Umau Kituu zinakuanga mbili. Haya. Hata Mwendwa Maria can still go with that rhythm. Let's go ne. Rhythm, four songs.